I humble His Royal Majesty Nnabugo, Okosisi, Ezeanyika the Fourth, Okwara, Mbiagu, Urualla the Twelfth. Asim ka mwere ohere a kele onye ọbụla. Were si ụlọ na aya kwasana nna ya ukwu were ziga ya. Ya na ndị ichie ka ha ga nọrọ were na-elegide anyị. Ana m ekelekwa ndị mekwerenụ ka ihe a were enwe ike ime ihe a. Ugbo Urualla Transitional Committee were na-ekelekwa ndị ekwedasike, ndị ejiribiri, ndị nze na ọzọ, ndị UPU branches n'ụwa niile. Na-ekele friends and family otu ha si gbakọọ bịa kwado anyị n'ukwu, soro anyị na-akwa nna anyị ukwu. Otu ha si were make contribution, wetesa ihe nyere anyị aka, were wetesa ma ihe niile a ga-eji were kwa nna anyị ukwu. Ọ gakwara nke ọfụma, gaa nnọọ ọfụma, nweghị ihe merenụ. So nso ka m were ohere a were kere mmadụ niile gbakọtara, otu asi gbakọta aka were kwa nna anyị ukwu. Ndewonu. Akwụkwọ mgbe e wetere m ya, gosi m onyonyo dị iche iche from afọ 2013 were na-egosi mmemme dị iche iche na otu esi were capture ya, capture these moments in history. Obi dị m ụtọ ma maka ama m na enwere ụdị ihe dị otu a na enwe ike ịdọkument histri anyị. So ana m asị nnọọ na-ekelekwa onye mere ka akwụkwọ a nwee ike pụta, were sechaa foto niile, were oge ya were nwee ike capture histri anyị, na-capturekwa future anyị. Biko, ana m ekele gị n'otu pụrụ iche. Amen.